samba maivangu chiko iwe Wachiko chaita upura tire muri kudai
Pane pa uchada vekwako rimwe zuva iwe.